Lalela, ungangikhiphe elokishini kodwa ilokisha ngeke liphume enhlizweni. Ayi, sifike sentini kube manzi, sibone seyiphele Blue Valley. Ayibo, lalela, ungangikhiphe elokishini kodwa ilokisha ngeke liphume enhlizweni. Ngeke ulunge kwezami yamadoda ipheli. Hayi, lalela, ungangikhiphe elokishini kodwa ilokisha ngeke liphume enhlizweni. Hayi, sifike sentini kube manzi, sibone seyiphele Blue Valley. Hayi, ngeke ulunge kwezami yamadoda ipheli. Ngizame isidila nge-inkabi kuze siphume emazweni. Noma ngathi uphume kithi boy, you can take the ghetto out of me. Bebasibone esikhathini sathi kunyamalala, manje sebathenga imagazini. Akukhoja kaningi okwamanje khawuthelele santini. Ubize namacream sidale noma yini, angithi sibophile. Uphume elokishini sibize namacream sidale noma yini, angithi sibophile. Sifike sentini sithele something, khoja kaningi sayidonsisa. Siphume elokishini sibize namacream sidale noma yini, angithi sibophile. Sifike sentini sithele something, khoja kaningi sayidonsisa. Buza kaningi exception, mina siyekonke bathi sinking flight ticket. Sobajulukisa bathi besibona befuna ukuwisha sidala amasini ngapha siyasina siyabanisha ngeke basithike kojakaningi kojakaningi awubeka amasanga sembuki ayi asibonge. Asibonge, I believe as bonge, I'll pick up my son, I said,